aha ryamye mu cyumba rusangi nimero 36 mu bitaro Prince Regent Charles uwo bita la Dec asa n'utanyiganyiga kubwa bamubonye. Iyo mbonera kure isanzwe itoza amatagisi muri meri ya Bujumbura nikibasha no kuvuga umutwe wiwe ufise igisebe kinini kandi wahombaganye ku ruhande rw'uburyo ufutswe n'amapasuma kandi warongoye urwaruka bw'umugambwe CNDD FDD mu kigwati amazimisa agaburirwa n'uturingoti dusha mu mitsi muri icyo cyumba kirimo ibitanda bitandatu. Bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi cyo kimwe n'abapolisi batambaye impuzu z'akazi baramugendera kenshi ahagwariye kubw'amasoko yacu. Byose byatanguriye mu bikorwa byo gukizura mu ijoro. Imbonera kure zibiri zo mu kigwati ziri kumwe n'uzirongoye la Dec zahuye na Peti ziriko zirakizura mu nyakabiga ya gatatu neza na neza ku ibarabara ry'icumi. Hari hafi saha 8 z'ijoro cyo ku munsi wa kabiri ushira uwa gatatu mu ndwi iheze. Peti asanzwe ajejwa akabari kitwa La Diffusion ko kugira gatanu mu nyakabiga ya gatatu nyene munsi y'ikigo cya kaminuza y'Uburundi cyo kumutanga yarageze ku metero zidashika 10 zahaba. Nk'uko bisanzwe yaravuye gutunganya ivyako kabari kase asanzwe ari umukukuruke mu gisirikare cy'igihugu. Izo mbonera kure zitatu zari zifise inkoni imwe ndende zake zimuhagarika zitangura kumukubita nk'uko yabivuze ageze imbere y'urongoye nyakabiga ya gatatu hamwe n'abanyagihugu bake bashoboye kuva mu mazu bumvise induru kuko ngo yumvise inkoni zimurembeje. Peti yaciye ahatandura agana ku ibarabara ry'icenda hanyuma ageze ku rupangu urongoye nyakabiga ya gatatu abamwo acayita ku munwa ngo yabwiye urongoye nyakabiga ya gatatu Ndayishimiye Bonaventure katazi cy'abo bagabo batatu bariko baramuhora. Umwe muri izo mbonera kure ngo yaciye avuga ati yari karagerageza kurira urugo reka tumukosore. Amasoko yacu avuga ko urongoye nyakabiga ya gatatu yagerageje akatari gake kubwira izo mbonera kure ngo zigende ariko bimuta kuwa amazi. Umugabo yoba ari umukozi w'iperereza ari kumwe n'umupolisi mu muduga ngo baciye bahaseruka mu gihe impari zari zikibandanya. Uwo mukozi w'iperereza yaciye yaka izo mbonera kure inkoni zaza zirakubitisha uwagira icyo avuze cyose cyo gushigikira Peti nk'uko amasoko yacu abivuga. Uwo mukozi w'iperereza yari yashavuye nizo mbonera kure nazo nyene ngo zari zashavuye. Amasoko yacu avuga ko urongoye nyakabiga ya gatatu hamwe n'uwo mupolisi aribo baza barabanguranya uwo yikekwa ko ari umukozi w'iperereza agomba gutana mu mitwe n'izo mbonera kure. Uwo mukozi w'iperereza ngo yaguma abwira izo mbonera kure ko bitumvikana ingene zijya gukizura mu nyakabiga ya gatatu zivuye mu kigwati. Inyuma y'isaha yose y'ukunyinyurana uwo mukozi w'iperereza ngo yaciye abwira bari ngaho bose harimo n'urongoye karitsiye nyakabiga ya gatatu tatu binjire mu mpangu zabo kuko ngo vyaheze. Peti ngo yaciye asoboka aragenda. Amasoko yacu avuga ko uwo mukozi w'iperereza yaciye amanuka ni barabara ry'umunani ahasanzwe aba ari naho yari yabanje kubika umuduga agishika. Icyo gihe ngo yari kumwe na wa mupolisi zambonera kure ngo zaciye zibakurikira. Haheze iminota mike abanyagihugu ngo bagiye bumva la Dec aboroga bagiye kuraba ngo basanga aryamye hasi. Umwe mu banyagihugu wo mu nyakabiga ati inyuma y'iminota nk'itanu twumvise urwamo tugiye kuraba twasanze urya muhungu afise ikiguma kinini mu mutwe kandi ariko aravirirana ntituzi icyamusatuye mu mutwe ariko bagenzi b'ababiri bari bamaze kuyanyaga. Byari bitegekanijwe ko kuri uwu wa kane uwo mukozi w'iperereza yungururizwa kuri komisariya y'igipolisi ya Bujumbura ahahoze hitwa BCN. Dosiye yiwe yakurikiranwa n'umupolisi w'inyamiramabi wo mu nyakabiga aho yari amaze iminsi itanu afungiwe mu gasho ka zone. Aho hari nyuma yo guhagarikwa n'urongoye ikirindiro cy'igipolisi cyo muri iyo zone iri muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Umupolisi bari kumwe wewe ngo yaciye arekugwa ku munsi wa gatanu w'indwi heze inyuma yo kurara mu gasho nawe nyene kubw'amasoko yacu. Mukabare la Diffusion babandanije gukorana ubwoba. Bamwe mu bakozi bako kabare bavuga ko batekewe n'ubwoba bamenyesha ko gushika ubu batazi iyo Peti yagiye inyuma yo guhamagarwa kuri telefone n'urongoye zone nyakabiga Gervais Ndiho kubwayo. Amasoko yacu avuga ko Peti yababaye cyane ku cico gy'iburyo inyuma yo gukubitwa n'imbonera kure. Peti ngo yaranakomerekejwe ku maboko n'inkoni yakubiswe n'izo mbonera kure nyene kubwayo masoko nyene akabare la Diffusion asanzwe aba hagati mu gihugu amazi iminsi mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo akurikiranire hafi ibijanye n'iyo dosiye. tumuhamagaye kuri telefone urongoye zone Nyakabiga Jeve ndiyo kugayo yanze kugira icyavuze kubijanye niyo dosiye.